burya bavuga ngo ati ngo iciza kiza ukirondeye. Jewe numpe akanya gato, iminota ibiri gusa ndakubwire imigambi itatu ushobora gukoresha uhereye ino munsi awejo ishobora gufasha mu buzima bwawe mu kazoza kawe. Imigambi itatu ushobora gukoresha kugira urangure imigambi yawe. N'umugambi wa mbere ushobora gukoresha kugira imigambi yawe ije mu nzira. Umugambi wa mbere ni gukoresha ababyeyi bawe. Ababyeyi bawe urashobora kubabwira umugambi ufise, ukumviriza ko bashobora kugufasha, kugusupportinga, kuguha amafaranga yo kugira ibyo bintu bigende mu ngingo. Umugambi wa kabiri ni umugambi uri hafi yawe cyane, kubera n'umugambi ushobora gufasha wewe kandi ugafasha nabo muri kumwe. Uwo mugambi ni wo gukoresha abo muvukana, ukababwira uwo mugambi wawe, hanyuma ukumva ko boshobora kuja hamwe mukawukorana hamwe, aho ko boshobora kuguterera uwo mugambi wawe ukaja mu ngiro. Mugani turazi abo tuvukana ko benshi usanga bifitiye ibyabo, rero uwo mugambi urashobora gutakora. Mugani ukoze ni umugambi mwiza wo gukoresha abo muvukana, hanyuma ibintu byawe aho ibintu byanyu muri bangahe babiri batatu bane batanu bikaja mu ngingo.
Umugambi wa gatatu ni umugambi mwiza kandi ni umugambi ushobora gukora. Umugambi wa gatatu ni wo gukoresha abantu bari hafi yawe, abo nabo na bagenzi bawe. Abagenzi burya hari abagenzi beza mushobora gukora ikintu kikazoja imbere kandi kikazoja kure, n'abandi ushobora kubwira ikintu bibasha ntihagire naho kiva kigaguma hahandi nyene. Rero urashobora gukoresha abagenzi bawe mukumvikana, aho ukababwira uwo mugambi wawe, nyambara abantu bagomba ko muja hamwe mukaja hamwe mukakora uwo mugambi, hanyuma iyo ngingo ikaja ku murongo.
Urakoze kumi iyo minota ibiri, nyamba yashice, nyamba itashice, urumva ndabikoze mu bunyarutsi. Ndagusabye gusa ugire subscribe, comment, sharing iyi video, hari undi muntu yoshobora gufasha, hanyuma ntiwibagire ko ubuzima ari ubwawe atari ubw'uwundi. Iyo migambi itatu yose urashobora kwanka, gukoresha kubaza ababyeyi bawe ko bagufasha, kubaza abo muvukana ko bagufasha, kubaza bagenzi bawe ko bagufasha, birashobora kwanka. Rero nicyo gituma uca ugenda kuba umugambi wa nyuma. Umugambi wa nyuma wisunga wewe, ni kuvuga ngo ati urashobora guca ibice mu uwo mugambi ufise, ukaraba ngene wagenda urakora kimwe 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 kimwe, hanyuma munyumuza ukazobiteranya kugira ibyo bintu byose bizoje hamwe, hanyuma umugambi wawe urangure. Ego biragoye kuronka amafaranga, nicyo gituma ushobora gukora akazi ukazura savinga, ukazura bika gato 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 gato, kugira niyo wagera kuri rwa rwego aho cya gihe cyo kuvuga ngo ati ngoma ntangure ibyanje, aho ngoma ntangure wa mugambi, bizoshoboka. Burya ikintu wowe udatanguye nta wundi muntu azogitangura. Rero no kumenya yuko ibyumviro byawe nta wundi muntu azoshobora kubikora atari wewe ubikoze, n'imigambi yawe nta wundi muntu azoshobora kuyikora atari wewe uyikoze.